Lesakiwo lesivulwe ngekwemthetho sibite emalangeni latigizile tingamashumi lamabili nesikhombisa kanike ngiyona ndlunkulu yalo libandla le mali ayikabi.